kuvugwa umugwa bakoze biperereza bari mu bihugu by'akarere k'ubuseruko EAC kurondera batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD harimo abamenyesha makuru bo babakorera muri ako karere. Uwo mugwa bakoze biperereza bakaba barongowe n'umukozi w'iperereza karuhariwe Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu, bakaba bafise umugambi wo kugandagura abo bari ko barondegwa. Abanyagihugu bavuga ko leta ya CNDD-FDD byayiburiye ngo haguteze imbere igihugu igwana no kugandagura abantu. Abarundi ngo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira iyo ntwaro yibagiranywe mu gihugu. Inkuru twatohorejwe na Dondo Diemba z'umutima.
Abo bakozi biperereza bagizwe n'abo bita aba informateur mu kinyamazuru. Amasoko yacu yemeza ko abo bakozi biperereza bamaze indwi yose bashitse i Nairobi ku mugwa mukuru w'igihugu cya Kenya. Nk'uko amakuru dufise avyemeza muri ino ndwi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 15 munyonyo uno mwaka wa 2023, niho umukozi w'iperereza karuhariwe mu kwica abantu yitwa Joseph Mathias Niyonzima, azwi cyane ku izina rya Kazungu. Nawe yagenda akurikiye uwo mugwi wa mbere, nawe nyene akaba yashikiye aho muri Kenya. Amasoko yacu akemeza ko abo bakozi biperereza barungitswe mu gikorwa cyo kurondera abatavuganwe na leta ya CNDD-FDD harimwo n'abamenyesha makuru b'Abarundi ndi boba bari canke bakorera mu bihugu vy'akarere bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Bikabandanya bivugwa ko abo bakozi biperereza barondera abo bamenyesha makuru ngo kuko bandika canke bagashikiriza ibitagenda neza mu Burundi, navyo ngo bikaba bitukisha canke bicafuza ishusho yo Burundi ngo nkuko bivugwa n'abategetsi bo Burundi. Gushikubu ntituramenya amazina canke igitigiri c'abo barondegwa, ariko ico bikoze kubw'amasoko yacu nuko abazofatwa nabo bakozi biperereza bazoca bagandagurwa nkuko biri no mwitegeko bahawe. Isoko ryacu rikaba ryagize riti "Nduguruye twa Mugina". Abakozi biperereza barashitse muri Kenya, hari abamenyesha makuru barondegwa n'abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD, kandi uzofatwa azoca yicwa navyo gutwara mu Burundi, kuko nivyo vyatumye Kazungu ahaguruka ndugaye twa Mugina. Abanyagihugu twahaye ijambo inyuma yo kumva ivyo bavuga ko leta ya CNDD-FDD vyayiburiye ngo haguteze imbere igihugu kigeze habi igwana no kugandagura abantu. Eka ngo birababaje uravye amafaranga iyo leta yirirwa irasesagura mu bugezi bwa nabi. Abarundi ngo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira iyo ntwaro yibagiranwe mu Burundi.
Baraduzi bugendane bashikayo isahindwe y'umurango. Nta n'umuntu n'umwe babonanye no munyato ngo ntibigeze bahonyorayo. Bavuze ngo barungitse uri umushikiranganje. Baratubaza utuntu dukeye ubwo nyine bacaba bayisubirira inyuma, bazananye na ya mukoloneli afite protege y'abasirikare n'amapikup, hanyuma baca baragenda. Buno nyene nta mezi atatu yaheze twagiye tubona batwandikiye ikete ngo uburimbi bwashinzwe na sentari y'intango ya bugendane ngo bushingurwe itongo risubizwa wa mukoloneli na mwene wabo.
Jewe ni umupfakazi, ndeze abana batandatu, nari nkoze no kosa ibigori. Ndavyukagije ibigori, nararose umuntu ampawe ndavyokeza mu nzu, mu gace cya karitsiye, n'umwuzukuru wanjye yamutuye no mu maguru, kora umucyango. Abana banje bose barabirukanye ku ishuri, njye nabaronderera, sifite n'umuryango wamfasha abo bana. Uwa mbere yiga mu 13, undi yiga mu 11, nawe yiga mu bindwe, none aba bana nawe ndabarondera se none harafashe nawe yaritabye Imana, none abana bicare muhira jewe nzu shalomo kasumbe kumama w'abana.
Mugisata cha politike kubwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi urugamba rwo guharanira amahoro na demokarasi CNDD-FDD ngo yarushitse ko bitoroshye kubera abanyamigambwe ngo baciye bahaguruka barondera ko u Burundi buguma mu ntware y'agakinyizo. Evariste Ndayishimiye akaba yagiriza umuharede tabara hamwe n'urunani senarede ko byavutse mu 2015 mu ntumbero yo kuburagiza amatora. Ibyo ni bimwe mu byaraye bivugiwe kuri uwa kane ku ngore mugambwe CNDD-FDD igihe hari ko haratanguzwa indwi yahariwe intwari muri uwo mugambwe. Abanyagihugu baraye bavyumvise bavuga ko bakubiswe n'inkuba ngo kuko batumva ingene amahoro na demokarasi byatsimbataye ngo mu gihe ibyo byose bisigaye ari nk'umugani mu Burundi. Babona ko ahubwo intwari hari ikwiye gushyirwa mu karuhuko. Inkuru na Jeannette Kamikazi.
Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 munyonyo umwaka wa 2023 niho hatanguzwa indwi yahariwe intwari ku rugamba mu ngoro y'umugambwe CNDD-FDD iri mu Ngagara mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko umuhari CNDD-FDD ngo waciye mu ngamba nyinshi ngo kugira ngo ushika ushitse. Akaba yaciye yibutsa ko mu gihe cyo guhagarika intambara ngo yo bamwe mubo bari kumwe batashaka ko habaho ibiganiro byo guhagarika intambara. Dukurikire Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi.
Muri azuru rugamba kugira dushika dushitse twaciye ku ngamba nyinshi. Ubu nibaza ko icigwa twaraciye mu vyibuke tugitangura ibiganiro vy'amahoro abantu batabisha jewe ndicabona ndazi igihe umuntu yarize dorere gusinya amasezerano guhagarika ingwano ndamubuze yararize umwosorura kandi ga umuntu akuze ga yarafise imyaka myinshi umwosoruraza ngo igihugu kiragiye kiragurishije rega twaciye kuri byinshi.
Umukuru w'igihugu yabandanije amenyesha muri iryo jambo giwe ku rugamba rwo guharanira amahoro na demokarasi ngo mu mugambwe CNDD-FDD ngo warushitse ko bitoroshe ngo kubera abanyamigambwe ngo baciye bahaguruka barondera ko u Burundi buguma mu ntwaro y'agacinyizo. Evariste Ndayishimiye akaba yagiriza umuhari Rede Tabara hamwe n'urunani Senared ko byavutse mu mwaka wa 2015 mu ntumbero yo kuburagiza amatora. Kongere dukurikire Evariste Ndayishimiye.
Tubuze tuti demokrasi ishinga imizi. Ntimwibuka ingwano twagwanye ingwano mu migambwe bajya bose baba bari kubagwanya kugira tugume mu ntwaro zaziri z'agacinyizo iyo cya gihugu gishingiye ku mategeko kugira ntikize kibeho. Baragwanye mu migambwe baragwana murazageza amatora ubwo nyene mu 2010 adese ikibiri biravutse mu 2015 Rede Tabara na Ntuzeye Senarede ibiravutse bajya bose n'abadashaka ko haba intwari ishingiye ku mategeko mugabo twarabatsinze amashyi menshi koma. Izo ngamba zose twarazitsinze.
Abanyagihugu baraye bumvise ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu bavuga ko bakubiswe n'inkuba bumvise amajambo umukuru w'igihugu yarayashikirije. Bamwe bati birababaje kubona ibyababaye ko bitigeze bibigisha ikintu na kimwe. Bati nta kuntu bo barabonye ko hari bamwe muri bo batashaka ko habe ibiganiro byo kugarukana amahoro ngo yamara hakaba haheze imyaka irenga 8 abarundi basaba ibiganiro ngo yamara ntibabironke. Nayo ngo kuvuga ko amahoro na demokrasi byatsimbataye mu Burundi ngo ntaho bitandukaniye no gushinyagurira abarundi ngo kuko ivyo byose bisigaye ari nk'umugani mu Burundi. Nayo kandi ngo kuba umukuru w'igihugu yagiriza umuhari rede tabara hamwe n'urunani senarede ko byavutse mu mwaka w'2015 umuntu mbere yo kuburagiza amatora bamenyesha ko Evariste Ndayishimiye ngo ashobora kuba yirengagiza ngo kuko abarundi bose basanzwe bazi byabaye mu mwaka w'2015 ko byaturutse ku ndandende yo guhonyanga amategeko byari mu mugambwe CNDD-FDD ngo nawe nyene adasigaye inyuma. Bakabona rero ko ahubwo intwaro ihari ikwiye gushirwa mu karuhuko ngo kuko atacigishoboye kumarira abarundi.
Nuwe Jeannette Kamikazi ndagushimiye. Umwana akwiye gushika mu mwaka wa gatandatu w'amashuri y'intango amaze kuba icyo abantu bamushakako. Icyo ni icyifuzo cy'abanyagihugu hamwe n'umukuru w'igihugu. Varese Ndayishimiye arongoye Burundi amenyesha kandi ko ari byiza kureka umwana akihitiramo icyo gukora mu buzima bwiwe afatiye ku muhamagaro yumva muri we. Agatanga karorero k'umwe mu bana biwe yahisemo icyo bamwe n'abandi basuzugura ariko gushika uyu munsi akaba agikora neza cyane. Abanyagihugu twavuganye kuri icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu ku ndero y'ugwaruka baragishima ariko bakababazwa n'uko ibyifuzo byiwe bigarukira ku majambo gusa. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo nubwo kubasamaza gusa. Inkuru na Eddie Kwizera.
Kugira abajejwe gukora intonde z'ivyigwa abandi bitwa programme mu kinofunofu bazikore neza, Varesto Ndayishimiye arongoye Burundi avuga ko akwiye gutegekwa programme itaguma ihindagurika buri gihe. Iyo nayo ngo yoshoboka ari uko abajejwe imbere yo gutegura ivyigwa biyumvira ubumenyi mwana yoba afise uko ahejeje buri mwaka w'ishure ku buryo umwaka wa gatandatu w'amashure y'intango awuheza amaze kubica abantu mushaka ko dukurikije Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi
nakanga babwire ingere nayo nasavye ingere mushikiranganje bo bigira je nibajije yuko dukwiye kwicara tukagira ama programme y'ivyigwa ahuye n'ivyigihugu gikeneye nuko uvuga cyane navuze ni tubaze tuvuge tuti umwana kugira pe mu wa mbere akwiye kuba afitse ubumenyi bumeze gute ko ukavuga utumwana akika mu kabiri afise ubumenyi umeze uko umaze kuvuga ubwo bumenyi ucubona ivyigwa ukwiye kumwigisha ukavuga uti umwana kugira ngo ave mu kabiri ate mu gatatu akwiye kuba afise ubumenyi bungana gute umaze gutora ubwo bumenyi ukeneye ucumenye ivyigwa umwigisha ugasubira jewe mbere nari ndiko ndi uko mwabivuze mu wa gatandatu tukabona ko umwana arengana wa gatandatu amaze kuba kirya tumushakako.
Mubano mukuru w'igihugu afise ngo harimo umwe yakurikiranye ibijanye no guteka ngo kandi gushika ubu ateka neza cyane. Mugiye bamwe mu bakozi b'umukuru w'igihugu bamugwanije mu ntanga cerekana ko ivyo guteka ari byo yishakira. Umukuru w'igihugu amenyesha ko atamwana uwashaka ko yifata umwana w'umukuru w'igihugu ngo kuko na warekeneye gutegura ubuzima bwiwe bwa kazoza.
Je umwana we wanje kugira je mu windwe ndamubaza nti ushakwe ubona uzokora iki ni mwiyumvire nko umwana yambwiye yuko ubari mu windwe harimo umunani iyumvire yambwiye ati je nshaka kuzoteka ndi uteka ngo nguraza abantu bateka ingene batunze atuhagenda urabe isosiyete yitwa KFC KFC nirurangira ngo ba McDonald's rurangira ngo nawe yavuze ati jewe ni arikirine uno munsi ku ishure arateka muhira niwe yatangwe kudutekera atwereka ko ari byo azokora agateka akuzanira akakubaza ngo wumva biryoshe nawe akuzanira urudukeyi kugira umuramitwe ngo wumva biryoshe agitangura kuja mu gikoni abakozi bamwirutseko ngo nta mwana w'umukuru w'igihugu aja mu gikoni Yerekane je na gekore me nida abwi kwa je nta mwana wanje ifata nk'umwana w'umukuru w'igihugu kirazira no mwene igihugu mu bandi aja mu makoperative cyo kimwe nabandi kugira ngamenyutse babwingire buzogenda uwo mwana ndababwiza ukuri mu guteka ubu ntawo murusi.
Abanyagihugu bagatahura ko ari byiza ko umwana agira uburenganzira mu gihe atabaye ikigaba bwo kwihitiramwo icyo wenyine yumva ashoboye. Kuri icyo cyifuzo cy'umukuru w'igihugu ku bumenyi bw'abana mu mashuri, abanyagihugu baragishima, ariko bakavuga ko bababaza cyane n'ukuntu avuga ibintu bigarukira ku majambo. Kuri bo icyo cyifuzo ngo nawundi ari imbere akwiye guhimiriza ngo gishyigwe mu bikogwa. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo bwarasambuye amaprogramme y'ivyigwa ngirakamaro bwasanzeho ngo buzanye ibigezweho, ngo kandi buje gusubiza inyuma ubumenyi mu mashure mu kuzana intonde z'ivyigwa zitagira epfo na ruguru. Abo banyagihugu bakabifata ko ari ingendo. Ubutegetsi bukomoka mu gambwe CNDD-FDD bwatoranye yo gusamaza abanyagihugu.
Reka ni wewe Edi Kwizera ndagukengurukire. Tukiri ngaho nyene utaronse amanota atuma ashobora kubandanya icyo cya kabiri cy'amashuri shingiro, ni ukuvuga inyuma y'umwaka w'icyenda. Abafata ko uyu munyeshuri aba yananiwe ngo sivyo, kuko aba yaronse amanota atuma abandaniriza mu mashuri y'imyuga. Umukuru w'igihugu niwe abandanya abivuga, aho anavuga ko igihugu gitunganywa ngo ntigisoda.
Rero twigishe abana amuvuga uti ashitse mu wa gatandatu ukabona icyo uwo mushyiramwo uti wowe uzobandanya uko. Rero nibyo nari nasabye mu bushikiranganji nibatangure icyo gihe muca mumenya n'ivyigwa akwiye kwiga, hanyuma akabandanya ashitse mu w'icenda mwamwamaze kumubona aja mu buhinga agira asabimaze narara agira iki mwamwamaze kumubona mukavuga muti uwo mu w'icenda ashaka azameze uko ujya agatoye ku nkuru yo kubandanya poste fondamentale atagenda muri santere za sebademetse ibigare bavangwa bananiwe sibyo. Yarosa manota atuma agenda muri santere za sebademetse tuzigire nazo kugira ngo haboneke yereka igihugu gitunganywa nk'igisoda. Haraho umuhome do troupe, hakaba umusuzi ofisi, hakaba umu ofisiye sibaraterne, ofisiye superiye, ofisiye general. None ni kuki nakwe tutogira? Ego nibyo, hari ha abatarosi bakwegi kuja kwishura. None tumuta numutrupe umuntu ahejeje santere da sebademetse akaba umusuzi ofisi, uwehejeje ekore tekinike akabura amadota egzeta ntibikunde, aba yize tekinike ishobora kumutuma akora ikintu nawe agaca yitwa ofisi sibaruterne gutyo gutyo dogitera kabari ofisi generale. Rose nibyo ushoboka.
Igituma rero bajejwe gutegura programa z'ibyigwa bashaka ku izo programa ziguma zihinduka buri gihe ngo nuko baba bashaka kuza bararonka akantu ngo kuko batagetegura ku buntu, iruhande y'icyo hakaba harimo no kunyonora. Umukuru w'igihugu akababazwa nuko muri programa zihari z'ibyigwa harimo ikigwa cyigisha abana ubushurashuzi, aho hari ngo n'amashure aha abanyeshure ubukingirizo, agasaba itunganywa ibyigwa hakurikijwe icyo igihugu gikeneye. Barisa ndayishimiye tumutega amatwi.
Narabajije igituma ngo mutabikora, mumbabarire, narababwiye ko nje nkorera habona. Hari waciye ambwira ngo uranze ngo hajya ngo iyo bariko bariga amaprogramme ngo barabaha akantu, ngo rero ngo ni byiza ko baza barahindagura ngo kugira bagome baronka akantu, ngo icyo ni cya mbere, ngo icya kabiri ngo ibitabo bishasha bitabiza, ngo irya soko ngo bakayijyako ifa uko rero ibitabo tuguma tugura bishasha. Ngo nicyo gituma ngo tuguma duhindagura, none tuzopatoza gushika ryari? Burya ibindi bihugu niko bimeze, ibindi bihugu biragira neza programme y'ivyigwa ukavuga uti niyo. None twebwe dusanga mwaratebye mushyiramo n'ivyigwa bishurashibyigisha ubushurashuzi abana, nta kigwa kirimo, none nta kirimo kibi. None mbwiriyo ndero turiko duhabana turiko tubigisha sexuality. Sensuality barayigishirizwa mu muryango, umumama yigisha umukobwa wiwe ingera akwiye kwigenza, umugabo nawe akigisha umuhungu wiwe ingera akwiye kwigenza. Ibyo bintu mu ishuri kubera mugenda kuvuga, hariho amashuri ngo batanga n'ubukingirizo, hariho amashuri ngo bayabitanga. muri ngaho mubona muri ko muri iki gihugu none mwe mwibaza ko muzosubirwa nabande ko mukuze mwese ngaha tubaza abana bacu tubigishe tubahindero runo ndendero ya kera mutunganye rero ivyo vyigwa mukurikize uburundi bukeneye kitoronye aba docteur bize ivyo guhingura ubutare kubwimba kubuhingura
abanyigihugu bati ntiyarakwiye kuguma ahogora mu gihe ariwe afise urufunguruzo rw'ibikorwa mu gihugu ngo yarakwiye guha intumbero abajejwe amaprograma y'ibyigwa abicishije kumushikiranganje ajejwe indero kubwo abanyigihugu umukuru w'igihugu bafise ngo umenge yatorewe kuvuga ibyo kwicara mu biro ngo akore ntavyerekwa uburundi ngo buzokizwa n'umukuru w'igihugu afata umwanya ukwiye wo kwicarira amadosiye ahambaye ku gihugu Yusaba mu buhinga bw'ibyuma batumirira mate nyuma y'akaruko gato tuce tubandanya n'ayandi twabateguriye.
Haguruka Barundi. Humuragiye ugucatuvyaye muvyeyi wa twese. Abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda, bakiba, bakica, bakangaza amarira y'abavyeyi ntabaterikinya turababona. Humuragihugu ciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humuraga Burundi bwacu ragirya basokuru baturaza ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Barundi kandi mukomeze nabandi mwimi mitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushira imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Barundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwa nkuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inareza
Abapolisi mu gihugu cy'u Burundi barangwa n'agashavu gafatiye kukuntu bafashwe nabi cyane mu bijyanye n'imyambaro. Abapolisi bakaba batagira impuzu n'ibirato bambara bivanye n'uko imyaka itatu iheze ata mpuzu cyangwa ibirato by'akazi bahawe mu gihe bategerezwa kubihabwa buri mwaka. Abapolisi bagasaba kubwirwa iyo amafaranga agenewe iyo myambaro yama atwagwa. Abandi banyagihugu bumvise ako kamaramaza bavuga ko bibabaje ariko baragwa bakagaruka. Kamu kuvuga ko batabona icyo abo bapolisi barindiriye ngo bafate iya mbere mu guhindura intwaro ya CNDD-FDD byinshi kuri mikro ya King Breze iranzi
nkuko bishikirizwa n'abo bapolisi b'igihugu bavuga ko batakigira impuzu n'ibirato by'akazi bambara bakavuga ko gushika ubu bafise umwambaro umwe rudende aho usanga umupolisi amesuye ategerezwa kurindira kugira zume abone kwambara abo bapolisi baduhaye makuru bakaba bavuga ko byose biva ku manyanga aba barongoye bama bakora ibyatumye imyaka itatu yose iheze atamwambara umushasha canke ikirato gishasha bigeze bahabwa mu gihe mu mategeko bategerezwa kubihabwa buri mwaka no kuvuga imyambaro ibiri y'impuzu z'akazi bita teni imyambaro ibiri y'ibirato bita botine imipira ibiri n'imyambaro ibiri y'impuzu z'imvura bita imperméable kuri buri mupolisi abo polisi bakabandanya bavuga ko ababatwara bakoze amanyanga baha impuzu abapolisi bake bari canke bakorera ahakunda kugendera canke guca umukuru w'igihugu aho bigeze abo bapolisi bakaba bari mu gashavu kadasanzwe kuko bamwe muri bo impuzu bazishirako ibiremo abandi nabo ugasanga ibirato bita botine babiteza ko amapine munsi kugira babandanye bavyambara mu gashavu kenshi barabaza iyo amafaranga yagenewe ibyo byose yoba yama atwagwa ikibabaje nkuko babibwiye radio haguruka ntibagira aho bari buvugire kuko uwugize ngo arabajije ico kibazo acika umumenja imbere y'ababarongoye. Abapolisi baduhaye makuru nibashimye ko dukoresha amaju yabo kumvo z'umutekano wabo, ariko bagize bati ndugure twa mugina. Abapolisi uno musi ntitugira aho tuvugira, aha turahanzwe impuzu n'ibirato byaduhereye ko impuzu dutera ibiremo ibirato navyo tugashira kwa mapine musi. Turabasavye mutuvugire twumve ko akamo kacu koshikira umukuru w'igihugu kumbure nta byazi, kuko twe wihenze ukabaza umenyekanye bagukoza ibyo ntovugira hano ndugahe twa mugina. Abanyagihugu bumvise ako kamaramaza twashoboye guha ijambo bavuga ko bibabaje kumva ubwo buzima abapolisi b'igihugu barimwo, ariko baragwa bakagaruka mu kuvuga ko batabona ico abo bapolisi gushika uno musi bo babarindiye kugira bafate iya mbere mu guhindura iyo ntwaro ya SNDFDD iteye amaganya abarundi bose. Hadyo haguruka twagerageje kurondera Budomo Frederic arongoye ubugenduzi bukuru bw'igipolisi kugiragira kajambo ashikirije kuri ico kibazo cugarije abapolisi, ariko tukaba twamukenye kuri telefone yiwe ngendano.
King Breze Iranzi urakoze. Muntara ya Kirundo kwishure shingiro rya Gitwenzi riri muri komine Ntega havugwa umuyobozi w'iryo shure Shemezimana Inosa afunzwe kuva ejo hahise yagirizwa ubusuma bw'ibifungurwa bigizwe n'umuceri kuri iryo shure arongoye. Inyuma yaho hafatiwe umudandaza afite ibyo bifungurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo ejo nyene hahise. Ababyeyi barereye kuri iryo shure basaba ko uwo muyobozi yohanwa by'akarorero. Abandi bo bavuga ko Imana ikwiye gutabara uburundi undi ikabakura ko bategetse nkabo ba SNDFDD. Inkuru dukesha Arine Munezero.
Harejo hahise nyuma y'umutaga igihe umudandaza yitwa Kubwimana Clementine yafatanwa ibiro bishika amajana 600 ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo. Clementine yafashwe n'abakozi b'iperereza bari bahawe amakuru n'abanyagihugu ko hari umuceri wibwe ku ishure shingiro rya Gitwenzi. Nyuma yo gufatwa Clementine akaba yaremeye ko byavuye kuri iryo shure niko twagwa gufungirwa mu gashoka senare ya Kirundo. Inyuma yaho amatohoza yarabandanije. Uno munsi hacafatwa iyindi mifuko y'umuceri ishika 16 yose yanyurujwe ivuye kuri iryo shure. Uno munsi niho umuyobozi w'iryo shure Shemezimana Innocent yacafatwa ajanwa kumvirizwa. Inyuma yo kumvirizwa nawe nyene akaba yaciye yinjizwa mu gashoka senare ya Kirundo. Amakuru kandi twavuye turonka akaba yemeza ko uwo muyobozi w'iryo shure yagurishije ibyo bifungurwa by'abanyeshure kugira ashobore kuronka amafaranga ashika umuriyoni yasabwe nk'igiturire n'uburongo indero muri iyo ntara. Mukaporona Leocadi kuko yamugize umugenduzi w'indero muri komine Kirundo. Abanyagihugu harimo ababyeyi barereye kuri iryo shure agashavukaraniga bagasaba ko uwo muyobozi yohanwa by'akarorero nk'uko bishikirizwa n'umwe muri bo.
Yukoze n'umuyobozi wa Ecofo Gitwenzi aho yari yaranye ibiro 600 z'imiceri bigafatirwa mu gisagara ca Kirundo aho yari yukoze Kubwimana Clementine. Tugasaba ubutungane bwa Kirundo ko butakurengagiza iyo nkozi y'ikibi ko yohanwa hisunzwe amategeko. Ivyo bikorwa vyabaye ku igenekezo rya 17 bifashwe n'uwujejwe iperereza mu ntara ya Kirundo. Kuri uyu wa gatandatu hafashwe iyindi mifuko 16 y'umuceri aho yari yanyegeye zwe n'uwo muyobozi Shemezimana Inosa. Ivyo vyose bikaba vyabaye kugira ngo yishure igiturire yari yasabwe na Mukaporona aho yaheruka kumuha amabanga yo kuba umugenduzi w'indero muri komine Kirundo. Tugasaba n'icubahiro umukuru w'igihugu ko yovogoza uwo muyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo abandanye atanga amabanga abanje kwaka igiturire abo ayahaye.
Abandi banyagihugu bavuga ko Imana ikwiye gutabara Uburundi ikabakura ko abategetsi nk'aba SNDFDD kuko bariko bica igihugu mu mpande zose.
Arine Munezero ndagukengurukiye. Ni hano amakuru twateguye kubashikiriza garukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwashimye kudukurikirana. Nsubiye gukengurukira abitanze kugira no makuru aboneke. Nkengurukiye no watumye mvuga mugashobora kunyumva. Imana igumane namwe. Jewe nete na si mutoni nariko ndabashikiriza ano makuru ndabike banuye na Gahwane na Hubutaha.